Back in the days, it was a wild go. Your dad wasn't hurt, your mom didn't know. Kids gonna see what they wanted to see. No network, no kids TV. Sides didn't matter, networks wouldn't bond. Other people think they're gonna get no matter, just try. They're gonna stop, stop, stop. Kids think when they gon' draw.
Da 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 da